Baba, ungazithi ukuthi ungikhansela bani?
Councilor Elijah Nkala, siwa ku Ward 5 eMzingwane District. South.
Lapha ke lonyaka ukhanya kunzima, komile, uqothuke yonke into. Indlala injani la?
Hey, umangwela leziko. Abantu bathwele nzima. Wese abantu banatha amaphilisi, senzatha akulakuhle. Komile totally, akulalutho.
Manje kuthiwani baphila ngani ngalesi sikhathi?
Abantu bathwele nzima. Lokuthi ungafakaza usithini ungacinza ukuqamba lamanga, but abantu bathwele nzima. You can see lokwehla kwabantu, hayi kuphi kubi, total kuphi.
Sijwayele ukuzothola inhlanzi ezinika ukudla lapha zikhona yini?
Azikafiki, awusikabi lenhlanzi ezinika ukudla, but abantu bathwele nzima.
Uhulumende ke wakhulumile ukuthi hayi lonyaka indlala embi, national disaster wayideclare, kusohamba njani wena?
Ngizokuthola kuyabali kulesiphala senkosi mbe siyavulwa nina inkwazi kodwa okhe sikhangele ukuthi kuyaphiwa obani labo bana sikabi kwazi, but wonke umuntu total lozivini losebenzayo uthwele nzima.
Lapha-ke lisemhlanganweni wena emakhansilini lapha, i-khansilini ikhangelelene eMzingwane District.
Ya, ikhangele intuthuko, i-khansili yona ikhangele intuthuko, sikhangele i-development kuphela ukuthi ibe i-district eqinileyo enkulu. Nanku phela sesile town board.
Abantu wena njengokhansila bathini kuwe ngoba basebebuya kubaba phela indlala le nje?
Basibacelele, siyazama ukuthi sicele ukuthi inqaku yasazi. Okay, sicela silise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwala inzima bengasifeli. Abantu laba basuka ku-South Africa, Botswana, uMalaita, okay, bebiso ngama-rice khona okuyana. Kodwa akuncedi ngoba kwesinye isikhathi kuba la ma-restrictions emabhoda ngale, abantu begcine bengenisa ukulutshwane, kodwa hhayi khonokho kukhona baye beqathela ingqondo lentethe.
Abathunyezelwa yilaba balesihlobo, ongelasihlobo kulanto ethola
ngalasihlobo mangwela leziko.